Sanibonani bathandi bomculo wonke ngoshwashwashwana kwawo. Igama uSomnyama owasibiya kwaNongoma. Igama leqembu ama-NND International. Sizonothula i-album yethu entsha ezophuma nje kungekudala. Igama ke mina ngukhokhisa owangema khona okedeni le kwaNongoma. Bathandi bomculo wethu sacela nje ukuthi singasho ukuthi bathandi bomculo wethu wonke nje umuntu othanda umculo ungesi umaskandi kuphela. Siyacela ukuthi nizame ngempela ukuthi nisifollowe emapheji wethu eFacebook, khona ipheji lithi NND International. Nisifollowe nazingoma zethu online zizoba khona, niyithole khona. Cela nisifollowe nje niqhubeke nokusupporta abantu bakithi. Siyayithanda indlela yethu, indlela enisimukela ngayo emculweni. Siyabonga.
Uyazi uthando kaluwona uthando walunamehlo, ngakangiqomi into engadadile mina, ngakangiqomi into engadadile uthando kaluwalu uthando walunamehlo ngeke ngiqome into engacacile mina ngeke ngiqome into engacacile into egcoba amajazi inoma kushisa ilanga ahlala esitala kuze kushone ilanga ngeke ngiqome into engacacile into egcoba amajazi inoma kushisa ilanga ahlala esitala kuze kushone ilanga
Solomon,
you
get the